wavu wangu mwenyewe. Ukifunzikwe na wewe, ukifunzikwe na mie. Oh baby we, ninogeshe, ninogeshe baby. Ninogeshe, ninogeshe, ninogeshe baby. Ninogeshe. Ukifunzikwe chukushe na watu sitaki. Oh baby, boda boda yangu vipini pande mishikaki. Siwezi. Ninogeshe, ninogeshe.
Yeah, you get shit, you get shit.